Nkosikazi, i-chicken licken kulezi insuku ayibizi.
Oh, and abavuli.
Ibona lapho. Cela ungitshele ukuthi
kunophuthu nobhontshisi.
Uphuthu nobhontshisi kuza kuphela i-lockdown? I'm sure asinangisho nenyama yenhloko la ekhaya. Kuba nini ngisabawela i-hot wings? Amalanga mayingaki? 1, 2, 3.
I-21 days lockdown, damn it!
Ngifuna i-chicken licken iphelela lapho. Ngiyonquma lezi nkukhu zonke esehokweni.
Ngizozenzela mina-ke i-chicken licken.